sanaag gobna waa qofkii buuraha goshiyo hadanta godan galab la yirsadee gobol waa sanaag gobna waa qofkii buuraha goshiyo hadanta godan galab la yirsadee
ergabo
gacalooy halka deeqay halka ma isku guursanaa
Salaam.